murabizi kuva uwo mugwi uhari ubu seni bategura kuwushiraho byarateye impari nyinshi cyane hanyuma ningene wagiyeho byarimwe impari nyinshi cyane ku buryo uwo mugwi ufise ingorane zo kwerekana yuko wizigiwe kandi wemewe n'abantu bose hanyuma mukaba muzi yuko ibi biherutse kuba byo gushiraho abajejwe gucungera amatora ku rwego rw'intara byateye izindi mpari ngirango zitari bwanaboneke kuva imigwi y'amatora ijaho mu myaka iheze bikanatuma uwo mugwi wongera gutakaza kandi icizere ku bantu bariko barawuraba baba abanyapolitike nyene cyanke ndetse nabo mu mashirahamwe yigenga nabo mu makungu rimwe na rimwe ugasanga barawufise kwa makenga hanyuma nitwa kwibagira yuko bamwe bamwe mu bakuru buyo mugwi uhari bacikoreye ingaruka mbi z'amatora yo mu 2010 no kuvuga rero yuko uyo mugwi wagiyeho usanzwe ufise ingorane hanyuma none mu mikorere yawo nturi kurerekana yuko uri kurigenga kuburyo duca dusanga umengo hariho agahaze ndetse umuntu akavuga yuko ari ibintu bigoranye